inyukelwa isekile ibambe ibambe amagwebe lingakanyukelwa isekile haleluya haleluya sikhwabele izandla zethu khwabe izandla zakho moleli imali imali kancincile imali kancincile ingabile ringi utheni sazi zinintsi izandla ezizako elicala lile ringi hey 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 All right, enkosini kasibuyeleli phansi singabuyela phansi ndiyaqonda usisi Ruth ebenozelisa apha yabona besenilala shef torho hlaleli phansi torho kwavuka nabantwana torho uyabona libilele le torho ucacisela nje amaxhekwazana ngoba amaxhekwazana ayabona uba wonke umntu ongena pho uphatha into kayithetha kodwa kakungena ingqula ayiphethanga nto kodwa niyandiva napha emva niyandiva apha emva ngamandla engqula ngamandla engqula thina ke bathatha iipoints siyibale elinqaku lokuqala bangele bephethe imiboko ingqula iphethe ayiphethanga nix dumelang kgotsong good evening Goeie middag. Ke a le dumelisa. Bomme le bontate. Le basimane. Mal khakha. Vel khasa khalakha. Vel khakha. Sejang. Niha.
singasolisani ndikhuphe konke bantu basemsini yho hayi 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 kodwa ke andikhalazi nani neswazi lenu komanda izinga lethu liphezulu kodwa ndinqongqothile nali sikhapha ngazo ke nazi neenkomo zenu zolishumi bantla apha hayi bekuhle bethuna Ya, ayi basiphethe kahle. Basiphethe kahle.
Yini le?
Hayi kodwa ke, bantu basemzini, sicela ke, siyibone intombi le. Ndizibone. Yho, kaloku andikayiboni le ntombi le. Kodwa ke into endiyaziyo, le ntwana le umbhokothi ifuze mna. Yho, hayi ifuzile. Ifuzile. Inamehla bona. Yho, kwezi. Kwezi. Yho. Kwaunina kaloku. Unina. Into ebogqokileyo inosivoo. Ayintle. Ayintle. Ingathi ngukarabo. Kayihamba ingathi ayifuni. Ingathi ayifuni. Intle yamangalisa. Ngo ndiyakhona uba hayi nale ntwana inoba ibone kakuhle. Noba mhle umntana. Noba mhle umntana sibali. Yho. Sawucela umbono. Sawucela umbono.
Mxakake. Sawucela ke intombi. Isibizelwe nomarhaldini pha. Eh ntombi wam? Abizwe nomarhaldini pha. Mafungasha wam lo. Uyabizwa apha kodata.
Hayi hayi wena xhako lam. Hayi. Hayi ntombi yam le. Ntombi le. Le nize kuyo ke usingaye lo. Yile ntombi icelwayo le. Unomarhaldini lo, umafungasha wam le. Uyabona na.
Intoni? Lempokothi ubusele kwetini. Mandife. I smile. Jongi bunzi lolo mntana hayi ingathi ngumphambili wabhantam hayi 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 bafana bafana phungulana enye inkomo apha yho hayi 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 hayi
hayi ke manje
ayiphungula inkomo enye hayi
tata ukhulakhule tata
hey ubhatale ten yenkomo umuntu umbiya ngaka jongi sfuba ingathi liliwa lihlalo le bafana ngenxa yesisifuba bafana phungulani enye inkomo
Hi,
Yintoni umntana ombiya ngaka, hayi.
Ebetshila umbhokodi usile wena. Ndiyaya pha kwakho noba ungathini.
Ke mntanam.
Mbhokodi yanditshata. Sisitharara sam is.
Khona
kuxekwa ngubani wena ngobubi bakho. Sipha mehlo njengathi sisibone sithunzele.
Eke. Baxelele, baxelele rhazi mntanam. Baxelele, baxelele mntanam. Ezingaka abaziphunguleyo.
Ivizwi lale nto. Izo ingaka. Ingalelikazi wakhe mzi wakhe mbuli. Kwana sisimilo bafana ngenxa yesisimilo bakuphungulwa inkomo
thini madoda hayini bafazi baphina abandelali bazonqantela lapha akakwazi uthetha hayi hayibo
mntanam uza kwenzela abanithi umiso uzawenzela abanithi
uzakwenzela wena
ngumntu wenhliziyo mntanam angeke ndilunge ubonana nawe kusasa ndingawa inhliziyo awuyumbisana Mfana basifumana 50%
Fuzi uyise
Fana useseyileni wena
Kunjalo
kanye Ukired Henga seyile wena
Kunjalo kanye siba
Injalo ngoko
Hey
hey hey hey hey hey hey Hay 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 Uthe ngani zogaza bamzinga bawa Uthe ngani phela isigazo nje Uzohlekisa ngomntwana baba Hay 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 gaga Hay gaga Uhlekisa ngomntwana baba kona wena gqaka kona ndiyavumelana nawe ku point ethile ndiyavumelana nawe apha ke xa ndithetha ngesibunzi esi uyasibona mos na
sibinyasi
fuzu nina ndimqhalela unina ngesi sibunzi sixabana uvela kwalo mntana ba isibunzi esitheni esifana nesane sakhe abembika ngako mntana hayi kodwa ke gqaka nothi ngelizwi gqaka andifomi fuze mna Fuzam nomntanami uyalibona nawe lalwezi ucima kuthela uhlengiwe eyihithi nje cima utyanga lo uphethe uhlengiwe apha ngelalwezi gqaka
ungageza
endlini
kabaakwankoma
izawuphumamakuyezaleka inkoma apho
bafanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Suka,
suka, suka, suka. You call on the leg.
Hi, 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 and he vumi, and he vumi. Not alone, who's better when dear. Usibetho kwandiya ngoku ngolhlobo.
Hayi.
Hayi,
sakhale kulethe bengonqama.
Suka.
Amadoda 50% wonke. Hayibo. Hayi andivumi tata, andivumi.
Unyansile umkhulu wa ugqaga. Asoze sikhuphe inkomo yezi 10. Onezandla ezikhulu kanje. Khona xa sisisa umzukulwana kuye ukuze ancance kuze bangathi simsa kwirhorho.
Injalo ka.
Ncanca njani lerhorho nyhani?
Xa ndiye kuye umkhulu wam ndizokwenzelwa ngubani ti? Embi kanje lo mntu.
Yophuma uphakuphaku kaloku.
Hayi, hayi, asivumi. Hayi.
Oyu.
Kunjalo kanye sibani.
Ngikhokho mphi?
Ani vuyi unyana wena uzaba nebodyguard. Akasoza xhukunyiswe. Xa hamba noma Khaldeni soza xhukunyiswe. Ndiyanixelela.
Izothi yephi indoda?
Izaba noma izaba ngumyeni lo.
Yemtana nemtana.
Yemtana lo wakhe
indoda. Yemtana ndijonke. Andithi ugqarha mntana, yemtana ngiyasokolela. Ngiyasokolela. Uza unqanyisa umzukulwana kabani unje? Unje?
Thina inkosi yami.
Iyaba ngathi umntana nam sithi makancanci rhorho
masuka.
Nongoyicutha ngale 30 rand le. Afana! Khaliphinde ngiphungule two.
Hayi bona! Hayi! 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 Hayi!
Hayi!
Kwenzeka ntoni kweli khaya? Kwenzeka ntoni?
Upapayi wena.
Tata kaRhadi.
Kukho thini wena?
Suka! Suka!
Suka! Suka!
Shini nkosi yam! Hayi!
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 Hayi! Hayi!
Noko, abantu bomzi abasibali. Noko abantu besamkele sibali. Noko sibali, noko. Kusemzini kaloku sibali. Noko masibuyise, noko sibali.
Shita ndrani.
Hla sibali.
Yo, yima.
Kusemzini sibali wam.
Futhi ke ndifuna ixela le mntana izuyinceda umbokothi yithu bhobho yakhe le yithu bhobho yakhe
unomakhaziuyinceda
akofika
uzamthini lo tata lo mntana
sithathenye ibhotile
sibaaathathenye
ibhotile
tata ziyaphela
tatabazumfumana
ikhomando yonke tata
asihambe sibali
Shini nkosana ofeze bapha balelali. Bapha abantu balelali bethuna.
Ha mntana bengazikunqaba kulo.
Hayi 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 hayi. Hayi mntana nami. Eh ke mntana.
Nda wethu.
Shini mandise. Zange ndayibona into enjena. Uzogezwa manemzina mntana lapha khona.
Sibane mntakwethu.
Inkosi yayini, hayi 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 hayi. Baphina abantu balendawo, baphaphina abantu balendawo, baph
fika ndiyitsho pha kuyo ndithi nongoku ndithi nongoku nongoku
I had to meet you here today there's just so many things to say please don't stop me
Ay 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 ay. Hayi mandimbethe ngezi. Nongoku. Ndiva nhlilo kanye univa. Dimile. Hayi man. Ndiva. Dimile. Nongoku. Nongoku undiva ndihlelo andiva nimile
Ndiba nimile ne. Nivumile ne. Azake yona. Xa ibona le suit yami duru. Ayijonga, ayijonga. Binibonisa nehlanga ayijonga.
Hayi, tikuvumile.
It's okay. Kan hake ke mabebesa. Kan hake mabebesa. Uyanivuma
nongoku nkosikazana. Unishata ke ngoku nongoku. Unishata in community. Okanye out of community. Of property.
Yeah, Pastor Mbu. Ndikushata in community.
Okay. Who are you? So we don't come here. Yeah. Angakalunga. Angakalunga.
Yho halinqabe ayigqibela nini
akuloko nongoku
hayi saloko anqabe indawo ezinhle wena nongoku nathi siyabawela
kanti ngona lihlele apha
sathini lokho asifundanga thina
ho ndimane ndinibuze ba bayaphi
sikhona
ngobani kanene
basiya sinjena lo nongoku
ho ntombi baye nokucinga
lokho zokusisa kule ndawo wenza kuyo nathi nongoku sizofana naye
ho guys koko nanegqoloza ngoko
Hanga lokunongoku thina sihlala phezulani nasifani nawe wenza njani wena
Hi guys manje shiye ne
Yeah hi ke bye bye
Bye
bye Bye
bye Na akasem Mutu
Hello nomo. Hey.
Tim lona ke. Sekuthani sasodibena lapha nje.
You know. Yazi nongoku.
Ndiyathela.
Yo, xolo sisi, ndona ukunyathela ngeJoju Amani.
Hey, xolo mntu asekhaya.
Yini? Joju Amani ayithanga 3.5 cash ke nongoku.
Shit.
Yeah.
Ndizayithenga.
Hayi nongoku, no. No, but it's 5 to 11. Ah, no, man. Even Abraham Ingelosi, Sazimlinde, Pants gomed under the tree. Saz Pitin Davizimna. No, man. Sidibene njapha man ukhona isichilelo esibekeke enhlizweni yami silapha enhlizweni yami ngoku yabona that is why sidibene namhlanje ngoku
pastor
Yabona lento uzayiphendula. Ndifuna uyiqwala sele. Ungaphenduli nje nangoku. Sorry. Khona nje message engenayo. Le Samsung Galaxy S2. Ngithenga cash ke 6.5 cash. Ba, the voice mail. Voicemail nongoku. Kova kwa ilizwi nongoku. Litsho lithi izethembiso zikaJehova zingunaphakade. Uyabo, ngokwelizwi nongoku. Le nto ndiza kuqalela yona isuka kwelizwi. Uyabo. So ungaphenduli nje nongoku. Ufuna umeditate into zikamoya zinendlela yazo yokuphendula nongoku. Uyabo.
Ngathi awuduqibe tu.
Nongoku. Njengoba uzawuphendula ndifuna ukuthi undiva. Uyaqonda xa uphendula undiva. Not uba uyiqale ngolo hlobo isentensi yakho. Uyandiva nongoku. Ya. Njengoba nditsho into zikamoya zinendlela yakho. Nongoku.
Past.
Nongoku. Undiva. Ndimile okanye undiva dihle
I mean uphambi kwami ndiyakubona ungelo uthethe ukuthini ke ngoku
nongo hey yandihoyitsha lo 24 karat nongoku hey akode nongoku kodwa abangafanelanga ubuphuma ngolu hlobo ngoku awuyiphendula khakutshiwo uba uzaza hayi manongo khakutshiwo uba uzayiphendula ohla afanelanga lokuba xa uphendula wena uba uzawuphendula kanje
kutsho uba inxaba ekutheni mani ukuxelela zonke izinto wena wethu
hayi man siye ke khawuhambe nam ngone khawuhambe khabe kunye nam nongoku ne khabe kunye nam jonga nongoku Ey, ngene masithi joya ibola ntaba.
Uthina nangendaba ngoku.
Yi mama nongo. Khawambe nabo, you know. Yabola ntaba. Yabola ntaba. Masithi nongo kula ntaba. Limnawe. The two of us. Sithi sahlele ukuthi gqimbere. Yabo. Yabona mosiphero, ndonga. Amazinyonga. Amazipoya. Linje be. Yabo. Asithi lizwe ke ngulize lakuleqa wena. Likuleqa. Likuleqa. Vukulu vumbuluka uthuli lakuleqa. Asithi kule ndaba. Kukho indlu eyi-1 khona. Yabo. Akwenge ngezitena. Yabo. Izasentabeni. Lamatye kuthiwa limestone. Akhiwe ngazo. Yabo. Enlendlu lena yam yabo khumbule lendlu yam andiyoyodwa yabo yabona ngo fumanise ba yam lendlu bakuleqa ubheru ungalima lakuleqa khala dududududu umhlaba khala dududu lakuleqa andilakuhlakaza yabo so unless ungabalekela kulendlu sithele yabo kumle iyo yodwa lendlu ungabalekela
well ke elibona lona ibhere ngalibulela ngokholo bekanye qha
hayi mama hayi mama ndongokutshonzala hey nongoku hayi mama afunelanga ubuphendula nzala mani kaloku bukhaya hey nongoku hayi mama hayi mama nongoku mani afanelanga ubuphendula nzala mani kha akubhalwanga ubuza uphendula ngolo hlobo
Kobana bebeqhatha. Khona ngabantu abathena bomani usithi baxele izinto wena wethu.
Okay, ama, come no man. Come.
Udala umisa
lo. Come, come. Ish. Anjabula lo 24 current. Asses. Nungoku. Okay, jong. Jonga nongo. Jonga man, nongo, jonga man. Ndiyona man, kabela apho. Nungoku. Asithu sesendabeni yi-1. Yabo. Yabo, yayibona mas. Asithu zobilinda. Du. Utusahleli nongulo. Nantsi ngonya. Nantsi ngonya. Ayifithi inamagqagqoso. Indiyagagha inkunzi. Uyabo. Nantso nayo. Yakule qebo. Then ke ngoku uyabona Yawazi umchini gani?
Thena ngemachini gani ngoku? Usayicabanile sizele.
Yi mama nongoku man. Asithi. Yimlo nako ndivela. Phethu umachini gani? Yabo. Yabona umachini gani? AK-47 ndonga. Yabo. Endingayidubula one shot ngonyama ife. Yabo ndinawe ndi. Ngokuphindi 50. Yabo. Yakuleqa ngonyama. Yakuleqa. Yakuleqa. Yabo. Yabo. Yakuleqa. Kwakuthoke ngoku funeka uzisindise. Ungabalekela kuba khumbule noba nale AK ya. Ungabalekela kuba.
Yazi khona into engayiqondiyo kuyo yonke lento ugqiba uyithetha apha.
Ntoni?
Yabona ingonyama. Luphawu oluhlela amakholwa.
Ewe ne. Njani?
Ndawusuke ngicule laa ngoba ithi ndalibulala ibhere Yayibulali ingonyama nawe Goliyathi lusuku lwakho namhlanje. Yona.
Nongoko. Nongoko.
Ndoni.
Thethi ukuthini ngoku mani? Nongoko, he nongoko. Anizoyiki into zikabawo nina ne?
Into zikabawo.
Nongoko. He. Awuvanga banithi into kamoya le?
Ubawo ten lo.
Oh okay, 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 okay. Okay. Oh yes. Oh yes, talk to me, Lord. Hi, hi, hi. Hi, Shaka. Yes. Yes. Unongo, yes. Oh! Whoa! Whoa, whoa, whoa. Nongo. Nongo.
Don't.
Hey, yeah, we told you, man. Yes, yes. 1.5 yonke shit. Nongo. Nongoko.
Pastor.
Naku ba bethetha nami nongoko. Nasi sithilelo sisihla ngonithetha nawe. Divine revelation nongoko. Nongoko. Uthuba. Wena ngowami.
Khalba khatha. Yaxoka man.
Shi.
Bawo bethen lo.
Nongoko.
Bawo bethen cuma ngiyazi bawudla ukwenza soko abanye.
Nongoko.
Ufike esitopini ke namhlanje. Asoze ngichate nawe. You wish xoka indini. Yaxoka man.
Shi.
Bawo bethen lo. You wish.
Yewe, nongoko. Nongoko, hey nongoko.
Indoni.
Hey nongoko nizoyika into zikabawo.
Into zikabawo bese.
Hey uya utsha nongoko.
Bawo wena uthitha.
Nongoko watsha nongoko.
Manditsha ngoku.
Watsha nongoko. Wehlelo umlilo utsha.
Wehlelo umlilo lo.
Uthi ngimfazi ka lothe wajikwa indoni kuzabe hey wena. Kuza beyikiwa hey yewe yewe hey yewe hello ngoku hey yewe wenzi ngondo ntondini
yeshe yaxoka great
wa bendlala nawe
yanibawela kule ndawo kuyo
ubani
wena
hayo wenzi ngini
uzayibona nini lo ndiba bengavumana uchata
wenzi ngini
alifuni nangoku azudumana
ntondini
wenzi wenzi lwe ngathi inkukhu egulayo Nanti nansende hamba Nansende Ngakulola lembokodo Ndini nemjaka Buka
Siyadlawela noma ungathi
Ubani
Good man.
Yes, sir.
Hey, what's up?
Hey, what's up, man?
I'm not much of a
guy.
Yeah, hey, come up with that thing,
yeah? Yeah, so, yeah, come up with that.
Hey, what's up with you, boss, Brian? Yes, keep on watching paraffin.
Ah, so, I'm not going to do
it. Yeah, so, I'm
not going to do it.
Yeah, excuse me, Brian. Excuse the word, I'm going to let's go. I'm going to start a bad man. Hey, I'm the tiger, Brian.
I'm going to go to the house. Yeah, hot man, yeah, when you call me, you need that.
Yeah,
hot man. Oh, no, I'm saying I'm not like, I'm upset, man.
Yeah,
bro. That's it, man.
Sure.
Otherwise, when I'm down, see, I'm in the last time, but that's bad. Yeah, what can I say, like, that, and then, no, I'm still in the same way. Yeah. Yeah, we are pegging, we're going to see, man.
Yeah,
we'll see. Yeah, we're pants peg, we're boxing, like.
Yes, yes, bro. Yeah, yeah. Otherwise, let's take our ways. Yabona mosinezi into zineminqwa kodwa
hayi man life ndiyona ufuna ngicela yami Hey, bra, I'm coming by the way. I'm going to meet Jazzy in Ganja. Kind of ends the guy, your grandma, look, Timby, the man.
Yeah, yeah, no, so, man, so.
Yeah, Timby, the noise of Kellam out, man, like a little bit of the way, serious.
Nah, no, no, I was. Yeah, yeah, Ziba. But you're a good man, I want to
call. Sure,
call out.
Yes, as I know, the guy in Dun. Hm, him, Fro Ganja. Akafuna ndiphekela, akafuna ndiayinela, khona nix afuna ndenzela yona. He? Undibona nje nami ndiyaziayinela, yonke into ndiyazenzela.
He? Ye kublind mas
nightland zaweni.
Ngoku usisiphuthule wendithi nawe uhlele kamandi mas.
Ah, no sendibhila nasezinale mingcwabo, nale misebenzi manje.
Ya. Ye, into ekudala iqhubeka ixesha engakanani.
Eh, sekukudala iqhubeka lo wethu. Eh, Brian, mina kunzima kanjani. Kangibani sayinxibi nale ringi le.
Eh. Ah, bonke. Yo. Ngiyakubona andisicoma wayifaka ngale kunyanani noma kodini. Kanti ufuna ukhexeza. Nikhuphi iringi zini?
Yeah,
yes, yes. Yinto nesana sokukhapha emthathweni wakho manje. Niyo sicula kwami, mina unosijisa kangaka
so. Yes, yes,
bro. Uzilo lo winile, ne?
Eh, uzilo kana. Into yenzekayo ndithi makapheke akafuna ukupheka ndithi makaklini awuhleli ubukela iTV akenzi mix eses bra kanjani xa ndibona wena kanjani tama ne ndiyaqonda eyinoma nantsi irotman yam yasekuhlaleni noko ndithembileyo
ya
enza uba bra wenza kanjani wena pha kuwe edladleni ingathi yonke into yakho ihamba smooth
ayu melaziwe uyayazi
eh
yabo Olsen Bonilu and Sega won the Pilla Grand Iron.
Yes,
you son,
you little grand.
I got with this in my Susan Kalaravi. Are you, Milady?
Yeah.
No other was going there, I don't know. Yamadum, we are going to was Gala Sella Light. I used to look grand.
You're born,
Milady, too fast. I want them fast. Ufuna ube nendlela ombahamba ngalo.
Utsho plan.
Ya.
Yes.
Yabo. Unthekile so.
Eh ndiyabona manje ndibhude kwaseqaleni le nto plan yabo.
Ya, wena ubambe pha eqaleni yawo ilahlile pha. Yabona ka sengaphekeli, singaklinili. Lu, bazo yibharo sa.
Yes, yes plan.
Yabona umfazi kayenzalo. Uyageza.
Eh, good man.
Yabona light, uyageza kayenzalo.
Ah, yato.
Uyabona leyo i-serious lo
ma-serious bro
say blind yeah. Yona mfo uyabo mar uyabona imeko kayo say-blind kanzalo
ya bro
uyabo ifuni weya ukuthiwa kayibizwa ngokwe-psychology ukuthiwa i-touch and release
touch and release hey uthetha ngantoni bro
touch and release mela hey kanini wena wasetsholomo Ah, ndaz azis we always has be like yo. Igalelwe ni wasetsholomi. Ndiyabona this is China kuwe no me like. It has and release.
Yeah, but no.
Psychologically. Ngase geza ngolo hlobo from.
Yeah.
Uyaba. It has and release. Indoni.
Yeah, dogor.
It touch and release. Limbam.
Okay.
You mind?
Okay.
For unga piki. Apa kat for unga piki.
Tawa.
Yeah, tawa. For unga piki.
Hey, bro. I am just the putte wa sekale ni la.
Yeah, bro.
Yes.
Yeah, bro.
Yes.
Yeah, no. No, me like to call na jenga for man say no.
Yeah,
bro. 10 years chati limfuyo. 10 years is hard to live my life. Awunjalo le.
Yes.
Mina nge touch and release sa. Touch and release.
Yes, yes. Bro.
Touch and release. For ungapheki and release. Yabo. For ungondlule.
Yeah.
Yabona umfazi umbambe ngezonto.
Yeah, dokor.
Psychologically proven isibali. Soza kusokolisa emelight. Soza geze.
Hey ndiyayibona le mitshisa yo Dobores.
Yeah, mamela ngani? Tsunqama kodwa yile lugezelo.
Yeah.
Ngancama.
Yes, yes.
Mamela, utaka namanye.
Ngayeke brother. Ngiyani ndakubethisayo lewe. Udlele njengenyekile.
Yeah, tobona bro.
Amina kuhleke mela.
Yabo.
Yabona tsonga. Jolo. Fike besuku.
Umhlanga wabani?
Hawo lembeni. Jolo ulalwa nini baba? Lala nini nokini?
Ase kulele kupha emva kwa generations, pha xa sithi 9.
Jonga ke mela.
Yeah, tobona.
Abona kaselele.
Sho.
Jonga wena nje lala. Aphela phamo sezoweyo uHavid.
Yeah.
Shika bango 11.
U 11 futhi.
Yeah.
Yeah.
Noma noma
uthi.
Enoke yakho sa.
Mhm.
Uyabo?
Yeah.
Njobe unaso sinaso stiko ndiyakwazi ukwenza ukubona.
Yeah, nginaso stiko.
Dola. Awusebenzisa stiko ke mo.
Mhm.
Uyabo?
Yeah.
Yeah, noka sa.
Yeah.
Ispolisa lo isirhati. Awuthi unantsika ubungqonqoza nje. Yatha ngencini. Ka 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 ka. Kai 3.
Yes.
Uyabo.
Yeah.
So uma lo yabone uyayoyisa nje uphopaye. Uma kawe khale we. Ungancume.
Yeah, dokotela uthi njena ke wena khut mwana.
Usaqwa abno winile zakho.
Yeah, dokotela friend.
Yeah.
Yeah, friend. Ndiwe na tawori yaka yeke khut mwana man.
Ngano. Sungenyeka sana. Awuseki lawe.
Uthona.
Aju, mbisana.
Yes, come and practice kwa ngoku.
Yakabembi. Khabembi.
Uhandi mbi program.
Kopi man. Ya, finginsiya kwathi.
Hani sifingini nje
yakho. Ah, no no no. Finga lawe. Makubekho lo nyuca kwa chakam.
Hani seko pomu.
Yabo. Chaka kum yabo. Lawe.
Yes, sifrutnan. Yes, sifingile nyane na.
Yabo.
Tena yele esikolweni lewe.
Yabo bano nyanyi yakuthi insute ndozi. Yabo bano nyanyi.
Andu
ni le prayer. Ayu
ni
yabo. Longo terminator, umbona terminator shazi ne.
Ngiyandimbona.
Ha utshe nomhlathi lawe.
Yes, yes.
Yabo. Le namaphume enkulu kikakade impumulo yakho kwena so.
Yabo. Ubona ke friends.
Bonela kuswa uhleki pha.
Sho bro.
Yabo. Awuhleki.
Sho futhi.
Yabo. Lo khanga ngini. Ka 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 ka. Yabo.
Sho sho.
Zula zula bese stupini.
Yeah.
Yabo. Yeah. Athe vula uze ngomva lawe.
Yes, yes.
Yabo.
Yeah.
Yeah. Thatha ukuqhuqa ungene. Yabo. Athi mholo uthi cwa.
Mhm.
Yabo. Phofu jonga ibambe so nansi zasibhala. Njengunoka.
Yeah.
Akuvudlala ngezinja. Yabo uteketi sizinja. Uhleka phezinjeni.
Ubobhi ndimkhulule training yena.
Yeah, ubobhi udlale ngayo. Hey Bobhi uyahleka. Hey Bobhi, wathini uhaga haga. Xa evula umnyango. Umzele ngomva lawo uthathe ngoguqu.
Yeah.
Awusahleki ke light. Kicilothe sani ke ngoku. Uyabo? Yeah. Uthathe ngongena. Abulisa uthi cwa.
Mhm.
Yanibona mosebusweni.
Ngijongile.
Wejinja sa. Yanibona?
Ngijongile dobona.
Lala ngobuso sa.
Ya ndakubona dobona.
Ya. Ngayilwa kabi nje. Jonga. Futhi jonga songenile. Awufuni ukutyanze sani.
Mhm.
Awubizi plate yakho. Awubizi plate nje. Ungabizi into ezi, into ezisekhi sezinjenge rice. Nento angabizi ukujokunzalo sa.
Ufuna
ufuna ukujokuthafu.
Yabo. Nganye nje zawuyidobora.
Namela lati.
Mhm.
Yabo. Ufuna ukujokuthafu. Yabo. Bayi. Eh. Yabo.
Kanenzela
udodo khoyi. Ngoku ingo 11. Yho,
udodo khoyi.
Ba hey, kanenzela udodo khoyi wena.
Ya, dodo.
Yabo. Athe sithi hayi hayi hayi, udodo khoyi ngeke ngexesha uthi futhi noluso. Ndifuna utya ngoku in 5 minutes.
Yebo.
Yabo. Athe sithi nyanya nyanya nyanya, uluso 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 luvuka uthathi 3 hours uvuthwa. Phakame ke. Yabo.
Yeah bro.
Khaba nesitulo ka so phakama lo mina.
Eh wena.
Yes. Khaba isitulo.
Mhm.
Betha nge heel seat.
Yasebenza la we bro.
Ha, phakama ke uyethu wena. Yey wena, hey. Yey. Kani tipheka. Thembi xa bayizo, xa abantu futhi 5 minutes. Athe sithi we touch and release.
Touch and release.
Touch and release.
Touch and release bro.
Uza isota zani ke lo. Yabona imbambe lo we.
Hey ngani ubona bro kanjani? Niza nisebenzele. Yakho kanje.
Yabona
bro.
Ya ndiyabona kwathi no kwaba trend
man hey kangibabe ngenacinga man bra man ningakenzame noba zeza supplement
ha uyaphambana ngo light Ungathi usungumpakala longangu ungathi ungumphanda already kuthi ngizatshala saphemela.
Yeah, 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 yeah,
yeah, no ibambelo
lokho. Uthini unifanisa nomphanda ngoku?
Ya no no, kodwa ningalokhu tyebile nje.
Ah, mntobona.
Jebile nje.
Otherwise masiqhubekeke naleyo.
Ya no like no kusaphu sa, kusaphu. Yabona bayona sani? 10 years ibambelo wesa.
Eh wena.
Uba.
Yes, yes.
Yo, why you join me like you?
10 years yonke bro.
Ha uya kudlalwa kum.
Yes, kum. Yes.
Ndithatha kube kanye mna sana.
Eh wena.
Yabo.
Yes.
Sebaleka umfazi.
Eh hey, phofu ndiyambona unowenile ukhuthele nembona yasebenza phakwe endlini.
Ya no you jo are you? Bambe lo hlobo ka. Yiwa ha la.
Yes, yes.
Ah you.
Kodintata?
Yeah.
Kodintata? Hey, tata, kodin. Mina uthuma.
Hey, Dabora, lo mina ntata ngolhlobo kuwe, bra.
Uba ben.
Eh? Uba kodin.
Eh. Akukaba abantu endini bazobheja. Sile le mbuku le ngicela kakhobe.
Im, samqalala mama ukuthenga le parafini. Samqalala.
Akukaba abantu endini, hamba. Bangcandini. Wenza ubhija. Sala, bidonda.
Shit.
Now, I'm going to tell you what I'm going to do. I'm going to tell you what I'm going to do. Mami.
Faka lombama ngoku.
Yazi yazi. Yazi bendithetha ngawo apha.
Uthetha ngam uthi ndithen?
Hayi, sizakukhumbula.
Undikhumbula xa bekutheni? Undikhumbula xa bekutheni? Ubekwa yintoni apha? Ibi parafini. Uthi yintoni ngantoni? Undikhumbula. Undikhumbulela ntoni? Ubekwa yintoni apha?
Mkhekele.
Ibi parafini leza ndiyithume yona. Ndilindile iparafini phaa endlini. Wena uhleli apha.
Hey, nansi mombosi yakho wena Jibu ungathanga uthunywa ngapha kumi Jibu zenza steering ngapha kumi ina kanti yabethwa nobethwa
Stenge ndini sendoda ndikuthuma iparafini ngapha ubheka ngabona uyohlala ngapha ematyeni endaweni endingazaziyo nilibazisa apha endlini izinto ezininzi azikenziwa funa ndiphinde ndingombe nangoku bawuluvalela cango phinde ndonje ngawe ngoku awunawuthi pe awunawuthi pe bona nje bawula ngokuphinde ndabeka phantsi neentsimbi bawubeka phantsi neentsimbi ngoku ndityele kuwe ngoku ngalo mzuzu ndilibazisa apha imini yonke yondlula ngezilibhethi jongjongjong ibhethi nabo thaithi bam bafuna uvasa nonondroko neebhothi zam yonke into okayezi ithi parafini abehithe ndifuna ubhaka mna ngoku abantwana bazawubuya esikolweni ulibele kuhlala apha wena endlini ndithi kuwe yondlula umile kuze wondluli nangoku neparafini ifuna uthiwe ehitheni uyakorebhanini apha phantsi ufana uyakorobha nalapha phantsi
qolo mama ndodlula nje ndodlula nje hayi qolo ma qolo ndizahlamba nezabhoti qolo qolo andindodlula qolo dlula nje mama ndizawudlula nje
khawulezisa amayiqhuba okwandlula khawuleza korabhakorabha umdaka kabonile limkile ixesha ngoku abona kusemini ngoku heyi yeka lomo nasi isikorobho phantsi isikorobho uzawukwazi ufika phezu koneni ngesikorobho yeka lo mopu leyo yeka lo mopu guqa ngamadolo nanti hithi funa uthiwa iparafini awukathi iparafini ehitheni funeka ndibhakile apha ndifuna ubhakela abantwana tata ndincede ndithi yeka lo manzi nanti hithi ifuna uthiwa iparafini ifuna uthiwa iparafini ehita ndizobhaka ndizokulindikuthumele eparafini uhleli ndakuphinda kona kunana ndikuphinde ngoku kukunana ndikuphinde ndigqibelelwa ngale mopu ipatayo
Hey, kuyafuneka ndiphinde ndiyidlise le nto le. Yazi balise khona nathi xa wam elaxhwele. Ayimameli ngoku, kufuneka ngoku ndide ndiyingombe ndiyidudule uze ndimamele. Funeka ke ndiphinde ndiyohlaziya, kuyanyanzeleka nakanjani. Ndiphinde ndiyohlaziya, ndizovakala msinya. Funeka ndithi noba ndithi heyi, othuke ngoku. Ayenze ngoku nendithi makayenze. Yeke leyo bendijongise esitratweni bendiyonanazela phaa ndimleqa esitratweni. Funeka ndiphinde ndiyohlaziya, siphukuphuku sendoda.
Ndiyayibona kodwa ke andiyazi akho nto ndizayithemba ndizawubona xa singaphakathi.
Tata tata tata, siyatya namhlanje tata, kuthiwa kugcwele imoto phandle apha. Hayi ke kukhona iqukunya, ndihamba ndiphuma nequkunya eliyi-1 tata, kuthiwa yi-2-5. Yebo tata.
Yi-old?
Yes tata.
Ndiva.
The latest 2012 tata.
Yi-SUV?
Yes tata, le ikanye kanye le ka-2012 lonyaka opheleyo tata. Eka 2012 ihamba lomntana 2 liter sathenga cash tata, umntana nami uyaphangela.
Hey. Yep. Gelani.
Come again, Mama Kendi. Finish up the form. What work do you do? What is your position? How much do you earn? You? I say kuthe ndibuza zonke ezi questions nje.
You? Yebo mntana nam. Ucinga ba size kuqwe kunqathebo yethele xwele. Yingqwayi lena size kuyo apha. Finish up wena form lena.
Yeah.
kodata ukhi experiences ze abomini bami endizixabise kakhulu amen hey dayibona into ba xa ungumuntu ongutata uze ube ngqwabalala enkosikazini yakho kanye ube abusive uphila ubomi obubuhlungu kakubi amen jonga utata osekudakwethi tata umamele into izizi hey yabe utatam kuba ke wayengena nkulunkulu unaye wayephila uboni uba yindoda esixhosa le amen halleluya hey wayezisebenzisa izi kumama but ungumntu uyazifunda izinto uzijonga uyijonga into ubona uba yabolile endiyisebenzise le and nezi zimbi uyakha kuzo yazi into ebuhlungu kangutata obethayo uba neentsaba even nasebantwaneni bakho amen yabona utata kwakunzima nodlala i-TV game endlini yabona nje ubiyisunday namhlanje wawuvuswa yisisandi setispuni idibana neglasi khala nqinqinqinqinqin so uyazi uba uzoselisa ifreshini uyayazi ifreshini ifreshini ngomnye umxube ohambisa yayi ndandizonda laa nto leyana mani ndandiyibona naseshopu uba ndonyanga every sunday naku kwibhadlazi endlini ngeke uthubeleze uphume ufuneka usarende aza sacaphuka ngenye isunday sabaliselwa ngothombamba hey kukwinto ekuthiwa zii-indian peanuts uyayazi i-indian peanuts aphakamisa isandla ubukhona indian peanuts yabona ndambona ungxangubo uzithembile uba ebebaspeyide abantu ndiyawayibona nefreshini le akeke ilungi yonke into yaziyo yohambisisa isusu ingaphansi yabona i-indian peanuts yinkunzi yohambisisa sacetyiswa loo nto this is a true story sacetyiswa loo kwathiwa jonga yabona funeka nimqhekezele ihafu yale pilisi ihafu kwathiwa uba ningamnika yonke iphelela ngahlala imini yonke ethoyilete ndayijonga le pilisi ndayibona indibisa le pilisi ithi ndithathe ndithathe undayithenga uyathanda mos uba umenzela isidudu kusasa yhu uzangandithume lami yhu andinkqonkqoza ngesimayile emnyango tata nasi isidudu sakho nendawo ezivova nasi isidudu sakho beka itrey ndabe ndisebenzile netrey yam khavarishe ngeefayidukho ezintle nesitya sakhona ndathathe ezekrisimesi akancuma njenyana ubele obuhle kangaka namhlanje nam ndiyancoko heyi ndakuthanda tata kangathi ufuna uncokola ndimkhuthaze yikhaka lokutata ndisonde ezitya yikhaka lokutata ingathi ulibe yeyi zangasigqi yabona njengoba kwakuthiwa ihafu ndacinga eza mina ndivusa ngebhanti ndilele ndase ndiyibeka le hafu le ndacinga abasunday funa ndingayodlala sunday ngoba ndiselisa ifresh u ndayifaka yonke nesibini ihafu andimthanda ke ndandimthanda kushwazineka I'll be back ndazijonge esipilini ndathi uzandibona tata nika uwatya yeyi zangayigqibe baze noba icebe lesithathu zangaye ndathi ndisadlalela ndava umnyango ubethwa ngesifuba pa ungaka kutata yabona umdeketo ngayo idoshana kutata wayenxiba u-12 kambe isihlahla sam ndakhula kuthiwa sasikrunekile ndikhubeka khoya ezihlangweni zakhe ndingumntana
wabetha umnyango ngesifuba ba davi nganqa semva kuwe nganqa dava namasele nengonyama izandi ngezandi yangathi kuyizwa etoilet kuwayemaka lo mini leyo uyabona la nto leya ayifuneka ukhwaze leto ngathi usebenzisa ienergy uyakhwaza he toilet wayengadibana oba sidlala iTV game yusakhupha yona anevest yam eza vest ze-leopard ubona uba yindelelo yodwa kwayindlela encutshwe ngayo la vest indele iphelapha nendelelo umama akekho lo mini la yu sayitsala iTV game sazoluli nendlela nje sikole ekuthangayo uyabo uba sisemsebenzini sayakhona kula TV yase-lounge lingadla ingakhathwayo laita yona yami yakhala ethole he makwathi usebetho pha untshitshitshitshi sibethana no high five waphinda waphuma he makwadini wazigqiba isentence yabona waye ukuunderstand la kwigame yosithala uba makangakhwazi wabuya sigqiba makwedini dawunibetha ugadile uba ngangxoki dawunibetha dawuninkanka uhlinyembezela waye besizawufa pha yakwala mhlaza ubulawa pha zincumile itata uphinde uzabele seta dawuni nibetha hayidlala iTV game yathona imini ezetoilet
yona iGolden Duet iculane
aja listerisela ziba imbezi ungutata vuka yeke lento lena yakho yeke ngiyaqonda ngithetha kutata usecala ukuthi yehla mani kwinto zakho amen you make your wife an enemy obhije ube ngaka amen amen omnye umfundisi kogqibela nje hayi kukwinto ebekekileyo ubanje make ngithethe notata nako umfundisi apha Alice sasiyiphaya sihambile ke kulaa nkonzo ndandikuyo caba kwawayemphethe kabuhlungu mama lapha amen kuyancokola uhlela befundisa khaphi yabayifundisi pha
sibukeliwe simamele iindaba athetha lo uyabukela yabona kasuzimamele kakhulu iindaba njengoba besitya mhlawumbi omnye urilaxile uthe ingalo uyathetha ngoku ucinga uyaphiwa naw uyathatha
e kuthi hayi wangena into engaka yomntana into ena-3 years uyabona yazi umntana ubona apha emntaneni bakunzana apha endlini kwangena into engaka inenapuke nelijingalo iyathinga afika yazijonga yabajonga labafundisi yajonga utata yazikwemba yakwemba nesu yathi tata tata yasabela he nite nifike nini kula ndawo ithi rambabashiya rababakhasha udayesi mamela abefundisa bade bafike kula ndawo ithi rababashika kwenzele ke ngokunizohamba tata ufundisi
kobutate betesisa yakastes kokukaninga hamba utata kazuyo sivusela sifuna utata yosivusela daniende tata landa itira baba shika
utethe ubama kuyathandazwa ke ngoba ngoba the more itsala uyayazi pho imihlangano ibanzelwa pha so kakubethala imithandazo raba khashita ucaba ke zithangs nakuthandazwa uyayazi mntana sube kuqukumbelwa ke ngokudala emamela abefundisi bahleka abade baye kule ndawo.
Have it, Mbukile Makhaya. That's an East London gospel artist. Send up. Umvilile lasibethanga. Umzukulana ka David. Umzukulana ka David. Esho ndimnikeze senda sinifakelele. Ahambe nani, libona uyayishiya ibeat. Imfakelele, imzame. Yes. Thina phe muntu sizenza ngehlobo izi. Ya kodwa ke udala ndibamamela abantu becula yayona ingoma imandi kodwa ke ndiyaqala ubona umuntu omnyama eshiya ibeat kayejive yanimangalisa loo nto leyo into yenza ndibe nenhliziyo ebuhlungu njengomntu omnyama nantsi ingoma yatsho it's a supermarket of God oh for you ubhizi utatako yabona uzixelele ibingoma iyamfumana phambili mane kwenzela ukwenza ndimaze umntu omnyama ne-rhythm esuka kasejaiva yes kunzela ukwenza kodwa ke yazi mbukele emakhaya ndiyafuna ukuni ukunika isitshilelo zinintsi imfihlelo thina abantu bamnyama esinazo wakawabuza iquestion edom omnye umntu ubuza uba yintoni omehluko phakathi komntu omnyama nomhlophe yey utheni ubuza iquestion edom so ndithi cacile nje laa nto liyalela uyabona singekayi kule jive ndithi yabona umnye umntu omnyama mjonge empumlweni impumlo omntu omnyama inkulu ndikulele umntu omnyama noba ungajongophi futhi inkulu nje ivulekile okwe-exhaust yetrektar isigqwathi umbona ulapha ephaye Hey, susosigqwathi wena uphawu umntana ke laqela. Susosigqwathi wena, hey. Nothi ngapha e-left. Senjenje nazimpumulo senjenje zibethi welcoming. Umuntu omnyama lo, umuntu omnyama very strong. Umelele futhi uyakwazi no drive, diphoqwa nje ngosendaps. Ayibuzisa indaba yeweight. Ubumbishimbishi. Ukuyeba into yethu yodaki sakhiwe sa strong very strong yabona lanti sikhona emzimbeni sikhona nangapha sikhona nje kwindawo yonke sikhona yabona umlungu akekho one nje uflat joka babethu esikoleni namsho bayasokola no tisha ka babethu utodoba kwedinto ba adobe la adobe doba fantonor adobe la yi ufuna ubetha ke ngokudisha laba ngajonga hey ziphi impundu zale twana abambabambi fantonor ziphi impundu zakho icho nayo bottom left sir on your left ihlanga bangathenyu zilapho ke se kutin fantolor where are your buttocks
Atiyo, china, tikwetini. Kanti kudaka ngekuyibuza buza. Udaka ngabethwa na imfama yetishala. Wa, wa, iyalichana impundo. Wa, 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 wa. Akholi nobisethe, ngoku imfama ingabona ngeke iziphosa. Wa, wa, wa. Zi all over this, so zi all over. All over. Kodwa nge singabana bamnyama mani bangudaki yabona ubungumuntu omnyama unempumulo etsolo ivuna yobuza itshintshe ekhaya kutheni impumulo yami itsolo futhi neminqunye emincinci ngoba udaki unempumulo equbudileyo futhi yavuleka inzinji yiloo nto abelungu bakwazi umbona utsotsi kaye bahijacker ngoba naku umbombo yehla ubona sekubeka umpu he angambonanga uze njani utsotsi